Bye. adiga ma ku gashaa gaari ma ka baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma ka godaa Bye.